haraheze imisi mu misi heze ikigo mpuzamakungu kiraba iby'ingene ama leta ashyira ahagaragara iby'amafaranga atoza n'ingene ayakoreshwa mu gihugu byo bita transparence budgétaire mu gifaransa gisoje icegeranyo cerekana ko Burundi buri nyuma cyane munsi y'amanota 100 ico bita classement faible gose twagiye kuko burya ico gisata nta gihugu na kimwe gishobora gutera imbere ico kidatagenda gitera imbere kugira amafaranga leta ikoresha ashobore kugira akamaro umunyagihugu n'igihugu ubwa mbere mu Burundi cyo tubona nuko icyo bita transparence budgétaire womengo ni ukutubwira amafaranga obeye bayatoje womengo kutubwira amafaranga obeye yatoje byonyine birahagije kugira tube ko transparence budgétaire yawe amafaranga obeye iba yatoje nta gishasha ko ni rwacu tuba tuyatanze aba menshi uko angana kose bamake mugabo nitwe tuba twayatanze ni ryose ari rwacu twe tuba dukiri kumenya ati none ko twayatanze agiye gukora iki niyo agiye gukora iki duhe raporo mwaza utubwira ngo mbere atuyatuje muri twebwe ni rwacu nta gishasha kiba kibaye rero iyo babitubwiye nitwe tuba twayatanze twatumye twibwiye twaterereye leta nayo igaheze ikavuga ati reka rero nanje mvuze mudumane ndagisha amafaranga ariko arakora hanyuma rero tuba twashaka kugaruka ku bintu tubona bikuru bitatu ubwa mbere ni uko tubara tuti exoneration burya gusho ingene guca gutangwa umuco urimo ubiravye nk'icegeranyo casohotse mbere casohotse n'umunyamakuru tubiravye ugasanga ama exoneration ariko ararenga karansi miliyari 1.6 ku mezi atatu ya mbere kandi hari ni menshi ugasanga yagiye mu bintu bijyanye no kuvuga ngo ni administration abashinga amateka bambere ba guverinema ba leta n'abandi transiti polisi perezidansi yuko ari usanga bafise exoneration ari imiliyari 1.6 mu bisanzwe exoneration kwari kugira bafashe abantu ariko baragwiza umwimbu yinjizi baragira bakora ibintu bikomeye biboneka urumva icyo kintu kirateye agahaze kubona 50% arenga ya exoneration agiye muri ibyo mu bantu abashinga amateka umwami w'uguverinema na administration y'igipolisi ivyo ni ibintu dusaba rero yuko biba mu muco cyane cyo gitwasaba ahambere yuko cour de compte yugira enquête tukaraba neza abantu baronka ama exoneration ingene baba yaronse n'abaribo nayo babo kuko birakunda kwera mu busuma umuntu naba yemereye exoneration y'imodoka imwe ugasanga bamanitse ko ibintu byinshi ibi ari biki ugasanga yigize umugwiza atumwa canke ariko yinjiriza ibindi abantu biza kurundira igihugu njani n'umujanye n'umugwiza atumwa kuko tunabana tubonye ingene izo bintu zingana twoje tunasaba ko zinahagarara ahubwo mu gihugu gifise ingorane nk'iki imiradi 2026 zoca zinahagarara kuko tubona umengo nicyo gituma dusaba kandi cour de compte yuko yuraba neza abantu baronka exoneration muri iki gihugu cyangwa se jenerali do leta tukamenya ku izina bayaronka n'igituma bayaronse namera babo ica kabiri nicyo bita budget citoyen budget citoyen ikintu gikomeye ni ukuvuga budget umunyagihugu abonamo imigambi imikuru mikuru igiye kumukorera programme d'investissement public mu bisanzwe turiko turaba transfert budgétaire ikintu nuko umwe aramya ati ejo mbe ibiti bizotezwa he tuzotera ibiti ku mutumba kana kabingana gute ibarabara rizuba paniriye ni inyuba kwizubakwa tukatwara ro yuko byashizwe mu ngiro ku rubuga bitanditswe muri zijya mpapuro gusa ivuro kumwe ajye ugamenya neza iyo migamba hiri ninge nizorangwa mbere kwasha bituma no kwati n'abagira bazoronka amasoko yo kubikora nibandi bituma rya nyigwa shaka gukurikirana neza ibiriko biraba imigambi neza uja no kurakurwa evari wa sokrati none iyo barabara rya yubatswe ivyo biti byatejwe mbege yo iyo nyuba ko yubatswe igitegeza gusubirwa mu yasubiwemo ibyo ni bitegeza guhinduka muri igihugu cy'Uburundi kugumiza bije mu mpapuro n'icyo abantu batazi nicyo bita bije citoyen ni ukuvuga agatabo n'umunyagihugu wese amenya imigambi cyangwa se ati iki kizuba kwa mutumba kanaka cyangwa umuntu akabikurikirana n'amasokora yategeze gusha avuga neza ingene abayarose n'ingene yo kuraja mu ngiro twara ko bijanye n'ubushobozi twabye nkagire tuvuge nka nka rwagomero rwa kajek ingene rwubatswe nabi n'ibiki kandi abantu babikurikirana kuva hafi bakabikurikiranira hafi hanyuma icyagatatu twashaka ari ukugenza ko ni ibitumana yuko no muri izo investisi mu gihugu byubakwa uko ukuntu batihutira kuzabarubaka inyubako za leta ukaraba muri bije ibintu biyita amarokasiyo gupanga amazu leta ikorerwamo bayapangira abantu bamwe bamwe nyine kandi bitwa ngo nabo muri leta cyangwa ibaye ikimu bakubaka amazu leta ikahumye bapangira n'ibiki ibyo bintu yemeza bari bati ibirikira kogwa gute sharwa zero ubu turakene kumenya neza politiki igihenge by'imodoka ya leta yigeze yariyo inyine byagiye biragenda ishobora kubandanya kurya imiduga iraje iraguzwe ibiciro iki n'iki n'iki abantu baca bagenda iminsi iheje gukoreshwa ngo bagira bayihahereza abantu ngo baje ku ngumeza agasharwa zero mbimbwa mu nyuma hahera n'iminsi ugasanga n'indi miduga igumye ukenewe none inyungu ibiri hehe yose ni ibintu tubona yuko muri transparency biteye ingorane nta kuntu par exemple nk'igipolisi cyangwa inyubako zikomeza gusanga zikoreko zikorerwa mu nyubako usanga zitanga igipolisi ni service de souveraineté zo kubaka inyubako ni ukuvuga rero yuko ibyo bintu bya transparence n'amapriorité bitegereza kumenyekana kugira tubone neza icyo biri kubirahindura n'ahandi ho ibyo bintu bidahindutse n'ukuri by'ubu busima bwinshi narijya nabijya byo kwerekana amatungo byahagaze n'ibintu ivyo rero nibishobora guhama nota Burundi bimeze buto umwejwi atagendike ngo amenye biri kubirakogwa mbere n'amashimwe atari ishobore kuba kubibaza neza kandi bayagenda bakabibona kuri ubu.